again. Nabengithi sikhulumile ukuthi we won't bring up this cancelling thing again.
Sphebe. Yakhuluma yakhuluma. He? Ngelibekwe libekwe.
Kuya ngendlela esikontrola indlela esicabanga ngayo nokwazi ukukontrola indlela ozizwa ngayo.
Other parts of the
country. Umqondo wami awulingi ngaphansi kwemilenze njengamasindo.
Why keep clapping? I told them, Hore, that man that raped me, held a gun on my head and forced me to do it.
How do you teach thought as if God cares for me at all? And even if meaning is of the intellect and poetry is not.
Ngale zinto ezenzakalile empilweni zenu. Ayisona neze sizathu salobuhlungu nebuzwa njengamanje. Ngenyuka abantu bengibona ngihleka but ngiyazi ukuthi mina ntambama kufanele ngihambe ngendlini indlame ebandayo.